Kolo kutuka lata singi kona singi patikyo na channel yake hamba pambili kezo mbina. Kupeza ngtuchungu hakumalubati ila spona makumeti mtlabe. Ema ngapu semu usha like anzo pindi ngitelu tu subscribe. Unga kutu comment and like. Kanjalo futhi nokushare okuyikona okukhulu kunakho konke bafethu abana mangabe sikhuluma impela ngobutsizwa kanjalo nobuciko lapha nendimi nomculo masikandi suka sithinta abacula abaningi abacikozayo lapha ningoma zabo esezihambe zafinyelela kwelinye izinga eliphezulu kakhulu kodwa ke ngifuna sibheke lapha ningoma endlamlenze uKhuzani umfokampungo sekune video nje eloku itrend enkundleni zokuxhumana la khona abafundi e-university bakade bathwala imnyezane laphana bakade ngalolulimi olujwayelekile sithi bakade begraduate ke bacula bahlabelela laphana ingoma kaKhuzani umfokampungo sithi bengingazi ukuthi ngiyohamba ngize ngifike lana kwaMlando ukubekezela ingoma ke eyaziwa kakhulu ingoma endlamlenze umfokampungo semhlabe amakuthi awukwazi uyibona le video ake ngikufakele nakuqala bese sikhuluma emva kwale video. Ngiyathemba uzwela ngiyathemba uzibonela ngiyathemba ubheme wakhola lapha ukuthi ingoma kaKhuzani ihlabelela lapha ema university mangabe ke ugqokwa ama jazz bafethu ayiki into emnandi njengalena ukubona ingoma yakho lapha izidlalela yona ukubona ingoma yakho isikhulumela ukubona ingoma yakho izenzela lapha nje siyazi ukuthi ukho ayikho umuntu emnandi njengalena ukuthi mangabe ke uthweswa ama jazz lapha kumnandi kakhulu ke mangabe mhlambe ke usuku wadlula khona ngeke ngize ngingasho impela ngiyakwazi impela nami sengike ngadlula kukho siyibonga nami mfethu insizwa lapha endlamlenze ngokuthi jibe ngezinye izingoma ezidlalwayo lapha kusukumbuleka ukuthi ke eziningi izingoma ezidlalwayo lapha nengike ngazizwa esigaba lapha uThomnandi uThozana umfokala ngithi kuzala ukuze lula mathangu ziningi nje ezidlalayo impela ezinye nje ezingawona zingayona igenre kaMasikandi ukubala kuzo nje ethin qonqonqonqonqo sivulele ziningi kakhulu bafethu kodwa nje siyibonga lensizwe indlamlenzo umfokampungo se wona mhlawumbe kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba ahlala bala ku comment section kungixoxele kabanzi ukuthi lithini lwakho ngalolu daba ngila sponi sengiphuma kanjena nyabuya futhi ne video elandelayo ngesikhathi esilandela kokhohle uku subscribe noku like libe nosuku olumnandi nithanda kakhulu. I'm going to take a bath.